mubandi bose yemwe mumve hacigihe aranyanka arahemuka arampeba mutima wanje urababara 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 umutima wanje urababara urababara ukiri wanyu wahora umbwira yuko unkunda cyane nanje ntego twarasohoka tukanezerwa tugahimbagwa eka niworavye ehe none uwo nakunze urandiye urampevye none jewe bayuwande bayuwande
nyishi hirya no hino zirateye agahinda yemwe mwumve urukundo rw'ukuri ni nk'umuzi wibuye ukwihangana oya ntabwo n'imbabazi zikabura maze benshi bagacha bahukana umukunzi ukuri aguhoza kumutima yemwe mumve mumahigwe no mumagogwa mugasangira vyose none na Uwawe ukinovo ra inunu
Umukunzi wawe ashobora kubaya muri Afrika barakumutse buraya
akaguhinduka nk'inzoka yo munda